come along with me to the Mississippi. We'll take a trip, the land of dreams, go down the river, down to New Orleans. Yeah, bands there to meet us, all sorts to greet us. This is the place that our folks live. The papa's up and up and then my face is real. Face is real, all in the street. When he lights, it shines so bright, yeah. The calling of energy. You never know a light to see. It's just so much it really means. Light of dreams for daddy down the wall. Yeah, when they do that blues and all that kind of stuff, yeah. A ba da 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 da